bashayela ngoma sonkeni su wokhululeka moya wami ngikubonile tena bashayela ngoma sonkeni su wokhululeka moya wami ngikubonile tena bashayela ngoma sonkeni su 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 wokhululeka moya wami ngikubonile tena bashayela ngoma sonkeni su sizindilosizali emhlabeni lwathe wasona ndiza kujabula sizindilosizali emhlabeni lwathe wasona ndiza kujabula sizindilosizali emhlabeni lwathe wasona ndiza kujabula wokhululeka moya wami ngikubonile tena bashayela ngoma sonkeni su wokhululeka moya wami ngikubonile tena bashayela ngoma sonkeni su sungi samba nomari sonkeni su lozongishaya ngoma sonkeni su sungi samba nomari sonkeni su lozongishaya ngoma sonkeni su samba nojoha sonkeni su lozongishaya ngoma sonkeni su samba nojafe sonkeni su lozongishaya ngoma sonkeni su selimindilo sonkeni su lozongishaya ngoma sonkeni su wokhululeka moya wami tena bashayela ngoma sonkeni su wokhululeka moya wami tena bashayela ngoma sonkeni su sizindilosizali emhlabeni lwathe wasona ndiza kujabula moya wami wokhululeka moya wami tena bashayela ngoma sonkeni su sizongena su lozongishaya ngoma sizongena su samba no mari sizongena su lozongishaya ngoma sizongena su samba no mari sizongena su lozongishaya ngoma sizongena su samba no choha sizongena su lozongishaya ngoma sizongena su samba no tafe sizongena su lozongishaya ngoma sizongena su selimindilo selimindilo.